umviriza akari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni ikiganiro cya radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baraserura kaba bakiye baraterera bakaganira abana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwokogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
cyo ewe urambariye ngiki kitazosubira kuncika
Ndabaramukije bakunzi namwe banyanyi ba radio igicaniro na mahigwe niteka ridasanzwe gusura gusangira namwe kino kiganiro akari ku mutima reka ndabaramutse ndababwira nti gira uburundi mugire igihugu kirongowe neza igihugu camata n'ubuki nkuko basokuru bari barakituraze mutimuka ari ku mutima uno munsi twabateguriye ikimuka ari ku mutima uno munsi tukabazoganira n'abaturire bacu kubihe bya politique turiko turacamwo kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi haraheze umwaka n'ukwezi Uburundi buramutswa president Evariste Ndayishimiye yaje avuga ko ari samuragwa wa Petero Nkurunziza ko aje kubandanyiriza aho yaragejeje uno munsi tukabona nk'umutegetsi afise imvugo itajana n'ibikorwa aho usanga avuga ijambo bwaca akarihindura eka niyo ashatse gushira mu ngiro ugasanga ntibyihuta umuntu aravye ikiringo Evariste Ndayishimiye amaze atwara urabona ko atakinini cahindutse yaba mu bijanye n'umutekano agatega kazi na muntu ivya politike intwari ibereye utungane n'ibindi mugihe hari bamwe bavuga ko Evariste ariko aragerageza gutorera inyishu ibyo bibazo byose abandi babona ko atakira yahinduka na kimwe ahubwo ibintu bitera biba nabikurusha Muti none Evariste Ndayishimiye muruno mwaka yoba yawitwayemwo gute hoba hari impinduka zimaze kuboneka kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi hari cyizere abarundi bogira ko mu Burundi intwaro rusangi ishobora kuboneka huko gwiki kugira intwaro ya Evariste Ndayishimiye igarukane ukwishira n'ukwizana ku barundi bose Kugira turonke inyishu z'ibibazo twatumiye abatumire batatu uwa mbere ni Emmanuel Ndereyimana numuvugizi w'urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega Seforo Arusha akaba n'umunyababanga nshingwa bikogwa w'umugambwe IPD zigamibanga Emmanuel ndabaramukije
Mwaramutse neza bwanamenyeje haramukije nabaza kutumubiriza bose
Ndabaramukije nanje ikaze mu kiganiro turi kumwe kandi na Maître Gustave arongoye urunani rw'abashingwamanza Kavibe baburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Gustave namwe ndabahaye mwaramutse
Ndabaramukije Jeremy aba ndamukije nabandi tuza gusangira ikiyago
Turi kumwe kandi na Christian Gasuku akaba ari umwe mu bagize radio igicaniro akaba kandi akurikiranira hagufinya ibijanye na politike mu Burundi Christian Gasuku namwe ndabahaye mwaramutse
Amahoro neza Jeremy
Amahoro cyane ikaze mu kiganiro
Murakoze cyane
Chatari niragira rero niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Jeremy hatanga imana akaba ari gende meshe kino kiganiro reka rero mwese tubahe ikaze abariko baratwumviriza ikibazo ca mbere mu nkundi ndagihere kwa Emmanuel Ndereyimana Emmanuel muri politike muyimazemwo n'umwanya munini nya mwoduha umwihwezo wanyu ingene mubona icuka ca politike cifashe kuva Evariste ageze ku butegetsi
ngo murakoze cyane kumpa ijambo nkuko yabyivugiye agifata agishika ku butegetsi tutarinze gusubiramwo ko yabushitse ko ngo habaye amatora n'ibindi nta utazi byabaye byerekanye ko intango yonyine yabaye mbi kuko burya nta usomera induru zivuga tujya ku ntebe ukayicara ko ngo umukuru w'igihugu wagiye nta usomera induru zivuga kuko urabona intebe y'ubukuru w'igihugu yayicaye ko abarundi bakoma induru bati umugambwe Sende David duratwivye amatora ico ni ca mbere urumva ko intango yabaye mbi ico abavuga izindi ndimi bavuga info de par ijambo rya mbere yavuze niryo ryatumye abantu baticizere kugeza uno munsi aho yashizemo ijambo yavuze yashizemo ati ngiye kugendera mu makanda ya sogo ashaka kuvuga ko agiye gukora kubandaniriza ku migambi nziza ya kwigendera yariko Nkurunziza nawe byamuranze bikaba bizwi ko ari umuntu yatwaje umukazo umukazo umwe atahandi kuvuga ngo wari bwaboneke gushira barundi mu bukene bumwe buzuri inzara ubutungane kubuzingazinga ugashira mu kwaha amabohero aruzuye aruzura gushikaho yemwe babura na rasio yo kugaburira abanyororo hunze bobo bitwobavuga abishwe niyororo murazi ko iyo bariko baravuga bati hari ibihogo ibinogo byahambwemo abantu benshi kivunga ico bita amafos nyine kuri inkuru nziza yarabonetse ari menshi haraniga abantu amaradiyo canke abakora baraba barabirabira hafi kenshi bakunda kuvuga abantu bakomakomeye mu bintu bya politike ubutunzi societe civile niki gihe hicwa bakirahwata hari icwa ba Leopold Habarugira hari icwa nabandi bantasano niki byo byose byabaye kuri inkuru nziza ariko mwarumvise ku ndaje ati ngiye kugendera mu makanda yiyo kanatsi ntiyabeshe yarabikoze uva bari situ ageze ku butegetsi inkumbi za mazaku nta munsi ndumva nta munsi numwe umva yuko bwake bugaca mu Burundi ari amarembe ata muntu yarayagandaga kuva ari ku butegetsi nta ubaho tubwiye mu byo butunzi bonyene harageraho ibyo barundarundanya nkuko bavyivugira bumva ko bibageze mu izosi bagiye kubidahwa batireka tubwira abantu yuko twivye ahubwo twogezaho ejo bundi mwaramwumvise aja no kwa musenyeri nta mwana mu bikorane akirega ati twarakoze amaraso ati twari ku ntwaro ihagaze ku bintu by'abapfumupfumu ati tugiye kubivako urumva ni ibintu batagihisha si ibintu tubavugira hamwe umuntu yoza akakubaza ati ibyo muvuga murabifitiye ubuhamya byinshi nkenswe kuba tubibona n'amaso byinshi ubu nabo baravyivugira kuko bararenzwe bararenzwe nabo abarundi bobo karabaye umva rero yuko bazamuti tuvuge iyi ntwaro yiwe tuyibona gute nk'akabila gatoyi kuri iyi minsi amaze gutwara ibintu byarunyutse byunyugwa niki turamaze kubona yuko Burundi ubu butwagwa n'umuntu asa n'utabutwara gushikaho tusigara twibaza kuti mbega mu Burundi by'ukuri hatwara nde kuko ntibishoboka nk'umukenyezi yitwa Kaneza Krista dosiye yiwe y'ibintu byo gupfundikiranya ngo barabe ingene yobohwa kugira ngo ukuri ntikuzopfe kwaramenyekanye kuwagandaguye umugabo wiwe bagashaka kubimutako gushikaho nabo bibatera isoni umukuru w'igihugu agafata ingingo ati Krista natahe ubwo nyene ukazubona umusirikare mutoyi umupolisi nyamunyamaraho yitwa Museremu uravye inzego z'Uburundi ngo yagiye kuri prison ngo arahagarika ngo Krista natahe urya ni intumwa abafise rero ubutwara Uburundi w'ukuri yamutumye kubikora guhagarika iyo ngingo yafashwe n'uwo twita umukuru w'igihugu kandi atariwe ejo bundi mwarabibonye kuri uyu rukuki rukuki ararekuwe kwa kundi nyene umuntu muto mu bijanye n'intwaro yitwa ngo ni directeur general wa service penitentiaire ajejwe amabohero mu Burundi akiyopoza akanga ati iyi ngingo umukuru w'igihugu afashe ntija mu ndiro wewe rukuki guma mu ibohero aho rero twese tuca tugumana kabaza mu mutwe mu vyukuri ko umukuru w'igihugu yari yarivumereye kugira ntirije mu ngiro tukabona abantu bato bari ku rwego rwa ruto cyane mu kurabye ingene igihugu gitwagwa n'abandi akaza akabihagarika no kuvuga hari abantu bakoresha ubutwara igihugu yibereye mu gitutu kuko tuvuga tuti la main qui dirige à l'ombre arabasunika kandi ibyo akoze bikabuko rukuki yavuye avayo gute kubera ambassadeur Bucumu Jean-Claude ahagurutse akabaza ati mbega mu Burundi niyo umukuru w'igihugu afashe ingingo ntibikunda ko ijya mu ngiro bagira isoni avayo gute mu ncamake kugira sintware ijambo rinini abandi turi kumwe nashatse kukubwira nti mu bijanye na politike u Burundi buri hasi burapfukamye si bya barundi tuvuga ni inzego mpuzamakungu zijejwe kuraba ugwego ugwari gwo gwose aho rugeze muri politike mu butunzi mu ntware ibereye mu butungane byose birerekana ku Burundi buri oruje nkuvuga Burundi ni gihugu atana kimwe cubahiriza mu bijanye n'intwaro ya demokarasi nana kimwe bubahiriza mu bijanye na politike hanyuma kandundura acayiha umugambi wo kuzaravuga imvugo nziza amajambo meza amajambo ajyohera matwi ariko atandukanye koko n'ibintu biba ku rubuga akavuga ati ibintu tugiye kubihindura bibe byiza biki ariko muri uwo mwanya nyene akaba ariko bagandagura bakubagura abaseneri ngozi abamenagura inzu z'amakoraniro yabo arizo twita ama permanence iyo za rumonge bakaba bariko bababwira bati mwebwe nimba mutatuzi tugiye mugiye kuribwa nimbwa ari mbonera kure zibwira abaseneri muci bitoko cya rugombo umva rero utuntu turorero duke gushoka tuboneka muri byinshi ugacuraba rero bijanye n'umutekano ibi bitero bamaze iminsi bagira ku ibarabara rikuru rija Bujumbura Gitega ibyo byose bagashaka ku abapolisi abavugizi ba polisi bobo nigo ruririmbo babahaye bavuga babwira abanyagihugu nabasuma bitwaje ibigwanisho ateye amatohoza aracabandanya umva tumaze gufata bamwe mubo mubikekwa ubwo rero nigo ruririmbo babahaye baguma baruzunguza umwe kwa kaseti uko habaye ikintu haza ayo majambo nyene uko habaye ikintu haza ayo majambo nyene nkuvuga rero ha murobera ari Burundi amatwa dusumira kuko iyo umurobera akoze ikintu aravyemanga ntabyo ariko tubikurikiranira hafi tugakoresha amaso n'ubwenge bwa politike tukabyegera dusanga muri CNDD-FDD haramaze kubamwe imice ibiri ari umuce uri kumwe n'uwitwa ngo atware igihugu atagitwaye hakaba n'umuce uwo batwara igihugu akorera mu gifuri tutazi kandi ariwe afata by'ukuri amategeko ahi igihugu intumbero kubera iki bashaka ko haba umutekano muke mu gihugu kandi bavuga bati Burundi ni nyabagendwa umutekano ni yororo muraza mwirabire niyo mvugo y'umukuru w'igihugu ariko ahandi ugasanga inganda zaguye munyumukaza bumva ngo ni nkoho zafashwe ngo bakoze icyo gitero twasanzemo y'umupolisi mukuru yarasanzwe atwara ibohero rya Muramvya ibyo byose rero urumva ni ibintu by'urusobekeranye hari abadashaka ko ayo mahoro agaruka kuko mu Burundi horamuka haja amahoro ni hamwe haja amahoro bisigura ko ubutungane busubiye gukora nyagukora haja amahoro bisigura yuko gusubira kujya ibiturire unyonora amatungo y'igihugu bihagaze haja amahoro bisigura ko umukuru w'igihugu koko agiye kuba umukuru w'igihugu afata ingingo zigakurikizwa yavumereye abavumereye umva rero haja amahoro abahora biba banyuruza basinya amakontra yo kunyuruza amatungo avuye mu butare bw'u Burundi bizoba bihagaze ariko tugumye mu kajagari baguma babifise naho rero yarakwiye rero kukubita agatima mpembero ndamubere n'umuhanuzi washaka
reka kumbure ngira ngo uraza kumuhanura mukanya reka nje kwa metre mukanya gatonya Gustave
hanyuma kumbure ngira ngo kuja kwa metre bari kugira nce n'inkonkuri wanda kugira nti bilan ingene tubona ubutegetsi bwa Ndayishimiye uno munsi n'ukuri abishoboye yotanga imihoho murakoze
urakoze nawe reka nje kwa metre Gustave mwebwe musanzwe muri mu baharanira gateka kazi na muntu muri iki gisata nyene cy'abanira gateka kazi na muntu murabona hari impinduka zitanga icyizere zabaye ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye
ubwa mbere nogomba kubamenyesha ko nkuko Emmanuel Ndereyimana yabivuze nta kintu na kimwe cigeze gihinduka kanatsinda umukuru w'igihugu nawe yari yavyivugiye kuva akija ku butegetsi ati nzokwama nkora nkuko sogo yakora avuga Pierre Nkurunziza mubyereke yagateka kazi na muntu mwama mubibona mwama mubyumva biciye mu vyegeranyo by'amashira hamwe impuza makunga haranira gateka kazi na muntu yabaza Human Rights Watch za Amnesty za FDH ni nyinshi ntawo zidondagura eka n'amashira hamwe takengurukira ibyicaro vya politike ari mu buhungiro yigenga ibyashikiriza murabibona kandi hari ubyemeza byinshi bifashe abantu baranyuruzwa bakagenda amazima yongo ico twita cadre disparition forcé assassinat ciblé abantu bakicwa babacaguye mu migwi myinshi ugasanga abantu bakunda kugandagurwa n'abantu bo mu mugambwe wa Agato Rwasa bita CNL hamwe n'abahora mu gisoda ca kera bita aba ex-fabe bo mu bwoko bw'inkehwa bw'abatutsi eka harimo nabandi usanga bishwe ahowe ivyiyumviro vyiwe canke ahowe kutubahiriza amabwirizwa bamuhaye kugandagura abantu canke gukora ibindi ico rero twe twita ama process selectif nayo ni menshi cyane nayo ma process selectif akagomba gufata abantu bamwe abo nabo ni bande nabo nyene nadondaguye abahora mu ntwaro za kera z'ancien dignitaire tutsi abo kwa Rwasa n'abandi batavuga rumwe bari muri societe civile benshi ugasanga baroroganije ibintu ngo proce yanaka muri histoire akorodarusha yari yatomoye neza ingane bizogenda bakabisuka mwamazi ivya komite komisiyo verite reconciliation byo ntawo bivuga ni ibintu biteye isoni ni ikintu kirimo kwaha cha leta mu minwe y'aba officier general batwara bakabikora uko bashaka abantu bakabazura ngo nabo mu 72 ugasanga abantu baracafise impuzu birato usigura ko ari abantu bagandaguwe ejo bundi nta systeme de datation bafise ibyo byose bakabirenza ku ruho rw'amazi kugira bobo bereke abo batwara bacane cane bari mu bwoko bw'abahutu ati turiko turabavugira turiko turabagwanira kumba ari kubasamaza inzara bariko barabicisha kumba ruko basamaza ingene babica babacaguye bagaca babeshera abana akati intwaro zose zari zarananiwe z'abahutu gufata bishe ndadaye twe twabafashe ngaba ibyo byose byari muri akoro dare ushingene biza biragenda bo ntibishiremwo n'ibintu bakoze n'amaraporo ya Nations Unies yo muri nonansisi yavyerekanye rero muri make ubwicanyi bubandanya buba abantu baraborezwe igufa abantu baguma bangazwa abantu barashonje igihugu ntikiriko kirafatana amamezi irakwiye kuvyerekeye kugwanya COVID barabesha ibintu bakadezinforma abanyagihugu nico nokwita kwemvanta bakavuga ko bafise ubushimwe igihugu arico ca mbere cagwanije COVID kumba abantu birirwa barahera nivyo byose kudakingira abantu biri mu makonvensiyo internationale ya OMS zasinyiwe za Cairo zasinyiwe za California ni vyinshi bariko barahonyanga rero umuntu ari karabiraba wenyene ivyakora yaranavyivugiye ejo bundi kuri radio Isangani ahandi ko mvuga subiramwe n'ivyo Rwasa nyene yivugiye avuga ati wenyene bamubajije ati bira yiwe ni iyi ati wenyene yaravuze kuri radio Isangani rosije ndavyemvanse yuko atana kimwe yakoze kiri na RF kiri kirorganiza akore so n'ekipe ni wenyene yavyivugiye igihe bagiriya ibisabisho vy'iminsi itatu gitega yaranavuze yuko asavye ikigongwe abanyagihugu kubwicanyi bw'amabo bakobica biba bangaza abantu wenyene avyivugiye hama ukaraba ingene agira ingendo mu bihugu vyinshi aramaze kugira ingendo mu bihugu birenga 9 vyo muri Afrika ukaraba ico bivyarukabura muri ivyo nyene vyagateka kazi na muntu gusahura itunga rya leta uburiko ugwanya ako gateka kazi na muntu nyene kuko nturespects ico bita le principe de bonne gouvernance rero ugasanga ibintu avuga amaslogani meza cyo nokwita le bonnes intentions mais pas d'exact concret ati tuzo kwerekana amatungo y'abategetsi bose mu kiringo cicicacije ikiniki cha kiringo cagera agaca yihindukiza mu kirago ari umugabo ari umuntu vyitwa ko ari sebarunda twari igihugu ni vyinshi rero n'uburorero yagiye aratanga atanguye gufata ijambo Emmanuel Ndereyimana yavuze abantu bapfungirwa ubusa za restitution arbitraire ama prisonnement illégaux nimeshi ba honorable bacijyanino bahowe ukuvugisha kuri kwabo kandi yarafise immunité de parole d'écriture ariko arashikiriza ivyiyumviro vyiwe mu ntamashinga mateka byari mu tegeko rya règlement d'ordre intérieur rya législature yarimo ivyo nibintu bidahanura vyingene yafashwe ingene batumvirizwa n'abashingwa manza babo bagifatwa co kimwe n'amadosi ya ba Krista Kaneza abo barukuki ico bimwe navuza ama process sélectif kuri bamwe nibintu biteye agahinda ibintu bicafuza ishusho ry'ubutungane mu Burundi nibintu bicafuza ishusho y'ubukuru w'igihugu byitwa ko ari magistrat supreme nibintu rero byinshi bigaragaza yuko atakintu kirakogwa ahubwo mbona umenga ibintu byarunyutse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akivugwa ko ari wazotogwa yamaze no gutogwa benshi uhanashaka mu bantu benshi ndashobora kuvuga nk'umukuru w'igihugu wa kera Petero Buyoya yari yabivuze atarapfa ati n'umuntu yoba ari modere arabivuga kuri RFI ati n'umuntu ashobora kuzana icizere eka n'abantu bamwe bamwe bari muno muri mu mashirahamwe ari mu buhungira daharanira ivyicaro vya politiki barabivuga bati n'umuntu bahanye bafata ko ari modere ariko muri ico gihe abantu bari muri CNDD bwo kwita RD iti yo atwa muntu mwabonye batanguye kumushimagiza ati agomba kuzodukwege ntakurikiza ibyo twumva ati muncezo wandani nkuko abana bavivugi ntawacagoma akomera nk'ugomba kubereka ati oya oya sigaho abo bavivuga birabaraba reka nkare cyane muri ibuka ijambo yashikirije acimikwa igitega rya investiture afata mu gahanga ibihugu bimwe bimwe agomba kubidoma ku rutoki ribanye ngo vya bamereye nabi yatuka abazungu ko badasangiye imico bo baja mu vya homosexualite baja mu bintu byinshi kwerekana rero ati bimwe mwari mwibaza ko ndi umuntu modere sivyo reka shimisha abaturi kuri hana mu nyuma ibihugu bimwe bimwe cyane cyane na Tanzania birempoza biravuga ati ibintu umukuru w'igihugu yahisize avuze isogo ariwe bita sogo ati sendede kugira ntiyisambuke shirahara n'aba bamwe bafatigwa ibihano mpuzamakungu n'abanyamerika na Union Europeenne mubashireho mubaproteje kandi tugumane ishusho rikomeye aravyemera ariko urumva rero abo nyene nibo basa nuko batwara igihugu ni nibintu biteye isoni kubona umuntu ari mu bihano nk'ivyo bahamabanga nkayo iho rero bamufasha ubumuga mu gikano ibo bamubuza byose zijya dose zose zabo uwumva bapfungura ati gumayo biva muri abo nyene nibo bamusunze ingufu rero agacabura ashinge na rugero agaca rero yigira mu vyiwe byo gusenga byo kuja muri ivyo bihugu 9 nyene byo kuryoherwa ariko ukaraba realization y'ibintu ukayibura
reka kumbure
rero nkuko nababuze nta na rimwe umuntu avyuka atumvise ati naka baramunyurujwe atwawe n'imodoka y'ipolisi atwawe n'imodoka y'iperereza plaque zinizi ejo bundi hari umuntu bafashe umu ex fabe n'umushingwa manza babafatira imatana batwagwa n'imodoka ya service de renseignement militaire G2 aragenda uko n'ubu nta kintu na kimwe kivugwa nta jambo mu kuri w'igihugu avuga ku bwicanyi buheruka kuba bubiri abantu bategererwa ku ibarabara route nationale et na route nationale du twumva ngo amatohoza porte parole w'igipolisi avuze ngo ari karaba ukarubura bira ukabura barengutse muri sentare ingene baburanye bumvirijwe neza rero ugasanga ni ibintu bigoye gutahura ugasanga abantu bariko bafatwa isaki hafatwa bo kwagwasa abantu baba XFAP bafatwa bakicwa bakaburigero rero ukibaza utahubwo nibo babigira mu mugambi wo kuguma bahohotera abantu rero agateka kazi na muntu kari nyuma cyane bira imaze kurangurwa bira no kwitira mediocre mohose iteye ubwoba ibintu nkuko n'abandi bavuze nkuko bobona anaviri sans capitaine ubwato budafise umuntu abutwara umuyaga udukubita hariya ugasubira ugakubita hariya donc c'est une sorte de roitere umwe wese arisha ahashaka ati je ntwari ibi ntegeka ibi ntawuntegeka muri bijya bihangange by'abasirikare bari ku butegetsi ntibakogwako ni impiniti karakterize icyo gihugu rero n'ibintu sinzi ingene nobisigura kuko n'ubundi yavuga abakwiye kuba yaratanze imihoho kera.
Urakoze cyane Gustave. Reka nje kwa Christian Gasuku, mukurikiranira hagufinya ibijyanye na politike, mubona koko Barisito yahavuye afata inzira ya sogo nkuru nziza canke murabona ko yoba ari impinduka yoba yarazanye mu gihugu?
Kuri ico kibazo nibaze ko no gicamo ibice bibiri nkuko babivuze abandi, koko yarabaye samuragwa kuko nagarutse ku majambo menshi bavuze murabona yuko ubwicanyi bwarabandanyije iyo uri kuraraba icuka cha politike gihari uno munsi n'icyari kwa nkuru nziza urabona yuko habayeho kubandanyiriza ahandi ntigeze yugurura urubuga rwa politike Emmanuel yabivuze avuga ati za ngoro nyene zikibomogwa nta munye politike akivuga abari mu buhungiro baracari mu buhungiro no vuga mu ncamake yuko mu Burundi biragaragara yuko Varisito atigeza gira eforo na ntoya yo kwaprosha abone ukwita ba opoza kugira baganire bashobora gutorera umuti w'ibibazo vyari vyavutse muri 2015 rero ahonye no vuga yuko yabaye samuragwa ikindi kintu nikijanye n'ubutungane uravye ubutungane ingene bwifata kuri inkuru nziza no musukara ingene ubutungane bumeze kuri Varisito ni kwa kundi nyene urabona yuko abarenganwa baracarenganwa babivuze neza baravuga ubuntu usanga buba buri izore abantu bafata iki niki nukuri no wabwira ati ivyo nivyo abantu bamenya hari ibintu bitamenyekana mwarumvise audio y'umuntu ariko aratabaza haramaka mu maprizo abantu usanga bafunzwe agafungwa n'umukuru w'umugambwe procureur atafisi jambo ukabona yuko ubutungane kiracari gikoresho cha CNDD-FDD kugira gihotere uwo muntu wese watavuga rumwe aho rero urumva yuko atakintu cahindutse ikindi kintu no vuga kijanye n'abaprisonnier politique bavuze icizere bari bafise kuri Varisito bavuga ati n'umumodere wewe nta bintu byinshi bizo bimwagira azogerageza kugira impinduka mugabo ugiye mu busho urasangaho za mfungwa za politike zikiriyo aho rero niho umuntu acagaruka akavuga ati ni ya system nyene ibandanya impinduka rero no vuga kuri kuntwaro ya Varisito no canja ko yarabaye nini mu majambo mu bintu bavuga hariho imvugo sinzi yuko mu madimisi muyibona imvugo ivukogwa na Varisito wenyene igakogwa na ministre wa justice n'uwa interieur n'abaministre benshi n'urya atwari n'amashinga mateka aho basigaye bavuga ya makosa nka kujya societe civile yabivuga kujya imigambwe iri muri opposition yabivuga kujya ama media yabivuga ubunye mu Burundi ivyavugwa na societe civile no vuga ati yahunze ubivugwa n'ubutegetsi bigaragazwa n'ubutegetsi amabi akoregwa mu butungane urumva Gerazi yagiye hari yavuga ati ivyo mukora mu butungane turabizi ukumva ministre yagiye ahantu yagirishije inama avuga ati ivyo mukora turabizi
none ministre wa justice akuye abantu mwaro badaca imanza neza ntabagize neza
niho nariko ndakubwira yuko aho onyo umuntu ashaka kuvuga yuko atari atabaye samuragwa hari impinduka umuntu ariko aravuga kugira neza cyangwa iki ntidushaka kubifatira kuri kajya kantu kuko hariho no vuga ati amate politique atabaje kuzana impinduka nkuko umuntu yabivuga ari kuresha abantu ari ibintu kuresha kugira uryohera abantu nahonye ndakubwira yuko na sense vyari bifise yuko umuntu afise ubutegetsi nka umukuru w'inamashinga amateka ashobora kwidoga cyangwa ashobora gushikiriza ibintu nk'umuntu wo muri societe civile yarakwiye aho nyine guhamagara ministre cyangwa bakamubwira ati ibi bintu dushaka yuko bihagarara ntibyumvikana yuko umukuru w'igihugu yokwidoga cyangwa yoshikiriza ibintu nk'umumenyesha makuru ngo turumva wumvise haguru kuje gukora rero n'ucu usanga rero ibikogwa niho nagira ngaruke mvuga ati mu minduka urabona yuko hari abantu bakuwe urabona trako ngo babahaye ikiringo iki kugira bashireho control technique mu ntara ntivyakogwa araje aravuze discours ubona yuko yateguye arakuye umuntu mugabo kiyumvira uti ni kintu cizo cyo gushima yagikoze none gifise impact ingana gute eske byafiriye kurujya atwara utrako cyangwa ni kakagwi bakorana kakabikoze nimba yashaka gutorera umuti w'icyo kintu ntiyari kugira akagerageza kuraba iyo rezo yose ko urumva mu majambo usanga bavuga ngo harimo mutamade ikiniki nakagwi ijya kontra ujya n'umuntu muto nagenda ngo arondere ba bandi bakora n'abagiriki mu butungane uko nyene ministre agiye arabizi nariko ndumviriza amakuru ryari bavuga ati none no abakura babanye amafuti nyene ukabashira handi ntibabandanya ya amafuti nyene nimbo bari ibiturire kuberiki badahanwa kuberi ibyo biturire nimbo barakoze amakosa adakogwa kuberiki badahanwa ukabona yuko impinduka ziriho mu majambo kuberi bavuga nka opposition cyangwa nk'ama media cyangwa societe civile mugabo ntigaragara neza mu bikogwa aho uvuga uti bahagurukiye kumwe Peter yavuga ati ngo tolerance zero akayivuga mu majambo mugabo warindira yo kwija mu ngiro ugasanga nayiriho mugabo uci ugaruka kumva abakubwira CNDD-FDD bayizi baravuga ati ni politike yabo yo kuresha abantu kuko ugiye kuraba baravuga ngo myaka ya mbere batwara ngo baba bashaka kuresha abantu ko ya nk'uburazi uko bijya by'uko bivye amatora bashaka bagarukane popularite bisembe abantu bagirike hanyuma imyaka ibiri cyangwa itatu ya nyuma basubire kugarukana vya bindi by'imbonerakure naho hakana yuko imbonerakure zitakivugwa nk'uko zavugwa kwa nkuru nziza mugabo umuntu arashaka gushakisha nk'uko Maitre yabivuze akavuga ati bwa bwicanyi bwakora imbonerakure ko tukibubona buri ko bukora inde namvuga rero yuko kuri varisito muri rusangi umuntu yovuga yuko yabaye samurako
reka kumbure nje kwa Emmanuel ndagaruka iwanyu mwavuze ko hari abarundi abantu bacari mu buhungiro muravuga urubuga rwa politike rutuguruye Emmanuel aba banye politike uno munsi bariko baratahuka canke twumva bamaze gutaha bobo ikicizere mwibaza ko bagikura hehe
murakoze kunsubiza ijambo abanyepolitike muvuga bariko barataha bamutubwira muti naka ajejwe ibi muri politike
byareka duhere kuri pankarase kimaye tuhere kuri pankarase kimaye ari karatsaba gutahuka reka tuje kuri Anisene yo nkuru
turetse bya pankarase jo bundi pankarase nabonye ahantu yanditse yuko kinyamakuri wacu avuga yuko gutaha kwiyo ataho bihuriye n'ivya politike yaravyivugiye yuko atashe mu bintu bijanye n'iterambere muri province ahaturuka bise association urumva n'umuntu novuga ko ubu ari mu ikonje y'ibintu bya politike muri ico gihe rero hawoca avuga ati batashe muri intumbero nijya hanyuma nibisanzwe ko umunye umurundi wese azumvira ko bimworoheye ashobora gutaha mu Burundi kuko twese mu gihe ico twahunze tuzobona yuko kitakiri intambamyi nta numwe yifuza kuba hanze murazi mu wese turafise umwese ico yahunze kanatsinda nitwahungiye no kubihe bimwe bishoboka nuko tutahunze bimwe muri ico gihe rero uwumva ati intambamyi z'ivyo narimo zaravuye mu nzira arashobora gutaha ico nta kibazo amadusubiye kuri kaya abantu seti waruvuze bo batashe nk'abanyepolitike urumva biratandukanye n'ibi bya pangrase bo batashe nk'abanyepolitike barerekanye neza yuko bahora muri mission yo gucengetera abatavuga rumwe na leta kuko mwarababonye bavuga badoma urutoki ku bitari ko biragenda neza koko mu gihugu kandi babikora neza byari byo ariko twahavuye tumenya ko kwari kugira ngo n'abandi bari mu yindi migira batavuga rumwe na leta y'u Burundi bumve ko basangiye urugamba ariko byari bimwe by'umuntu by'inda inyegeza mwibutura ariko mu nyuma bahavuye basohora kameremere yabo y'ukuri barerekana neza ko bari bacuditse n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aho igikorwa babarungitse gukora cyo gusambura ibikorwa by'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bari babirembeje murazi ko aribo basambaguye urunani CNRD si bangana ibintu bihari abari bayirimwo bashobora kuba bashika nk'ibice 30% bose mission bari bafise yo gusambura gutesha agaciro abanyepolitike batavuga rumwe na leta by'ukuri byitwa ko mission yabo bayiranguye kandi baratashe mwarabonye ko babakiranye ugweze n'impundu n'ibyo twovuga ni wa mugambi wo gucengetera n'ubukumbure ntihabuza abo twoba turiko
tukigendana ariko siko ndabibona kuko avec le temps do igihe cyaratubereye umwigisha mwiza byaratumye tumenya gutandukanya icatsi n'ururo. Mm-hmm. Abo rero babaye imiguruka yagurutse itumbera mu Burundi guhambya basebuja bari babarungitse mu bikorwa byo gucengetera abatavuga rumwe na leta n'ukuri nibisanzwe te gusa gahinda kuba tubona yuko mu Burundi tugifise abagabo n'iryo kandi muzi yuko ijambo mugabo ari kintu gikomeye cyane gihambaye n'abantu baba ariko baronona n'amazina y'imiryango yabo kuko ejo nejo bundi abana babo ni bamwe bazoguma batungwa gatoke n'abantu bati bajya bakomoka kuri cya gihemu. Aho rero tushatse kuvuga bamwe mu twariko turavuga wambwiye batahutse mu gihe bari bahejeje gusambura senarede n'abantu bagenzwa rero n'akamanyu k'umutsima abantu bagenzwa n'ubuntu ubugabo oya n'abantu babeshejweho no kunuranura gutega amashi n'abademandeur d'emploi nk'uko mu zindi ndimi babivuga. Abo rero baratumwa n'abakomisiyoneri baratumwa bati genda hariya mucarane nabo barize murire batwenze mutwenge mubereke ko musangiye ugupfa n'ugukira ariko buri nama ya senarede iheze raporo zaca zija bankuru nziza ari naco gituma senarede yarakoze ibikorwa bitari bike mu bijyanye na diplomasi ariko ni ibikorwa byagumye bibohewe amaboko imugongo kuko bitagera bitera intambwe na ntoyi kubera Bujumbura igitwagwa na nkuru nziza Burundi bitwagwa na nkuru nziza bama bafise ico abo muri senarede bagona. Mm-hmm. Bakama baca babikorerako bakamenya ingene ahagarika ico cyose cyotumye runani igwa batavuga rumwe na leta rutera intambwe baca bagihagarika ari naho kugeza n'ubu mubona ibintu byadindiye nico gituma nabijya biganiro byatanguye bigahagararirwa na Museveni afashijwe na nyakwigendera Mukapa mwabonye ko byaheze amazima yongo gutyo kubera iki Bujumbura imaze kumenya imikenyuro yabo bahanganye bakoresheje abo nyene muvuga ngo batahutse kijya gihe baniseti n'abandi Bujumbura nayo yacimenye ingene yipanga mwarabonye amadelegation yatwawe na nuwahora atwara umugambwe CNDD-FDD ari uno musa twari igihugu Evariste Ndayishimiye yamari mu nzira kwa Mukapa Dar es Salaam kubera iki ino hafunditswe ko biza gukogwa ukunuku nikete n'amakete ataranasinywa i Burundi baba bamaze kumenya muri senarede bariko bategura ibinibi nabo bagaca bamenya ingene baca bihutira kwa Mukapa kenshi bitwaza ngo bajya n'imigwi y'abatutsi bakumvisha rero yuko ari Burundi buhanganye n'imigwi y'abatutsi bigatuma nabo duhagaze hagati nk'abashingantahe bavuga bati abo bantu bariko bagwanira iby'amoko batariko bagwanira ukuri ku Burundi urumva rero ni virusi baciye bashira mu bahuza iyo virusi kandi yarakoze kuko murabona ko ibintu byaciye bigenda bihera gutyo ariko Imana ishimwe buhoro buhoro abantu bagiye baratahura neza yuko abatavuga rumwe na leta by'ukuri bafise ijambo bagenderako bari mu moko yose nta bwoko bakorera bifuza ineza y'u Burundi bifuza ko urubuga rwa politike guguruka abantu bose bagashika i Burundi bagakora politike atawuke baguzwa bifuza ko impunzi zihunguka umwe wese akaja kuri mitongo yiwe yataye ubyabaye igisaka canke imbonera kure zigaruriye bakamusubiza mutwiwe birakenewe ko aba bose bari muri societe civile murazi ko abafise uruhara runini cyane ni nka thermometre itwereka ingene intwaro iri kiragenda kuko iyo mu intwaro iri kikora neza na societe civile barabishima ni hagera ko ayo maradiyo yose yasambuwe agatuzwa kaja gukorera mu mahanga kujya amaradiyo na maradiyo y'abarundi yashizweho n'abarundi arakeneye rero gukorera mu gihugu hagati n'umwabona hageze ko muri ibi byose duharanira ko ayo maradiyo subira gukorera mu Burundi byose rero ubu biri ku murongo abantu baramaze gutahura neza baba ari abarundi bari muri CNDD-FDD nyine hariya mu Burundi badashobora
kuronka aho bavugira bicanywe inkuntu ku mutima yuko agize icyo avuga canke anura abo muhonda ku mutwe turazi kuno munsi nukuri tutaciye hirya nino Saint David ntishigikiwe nakagwi gatoyi gatwaza umukazo le pouvoir yo budikano niko bavyita gutwaza inkoho murazi yuko milise yabo komeye kubera barayantrenye araronse imyimenyerezo arafise ibikoresho ibyo byose n'ivyamara kuva mu nzira ibigwanisho biri mu banyagihugu bikavayo nuko tuko turabivuga ni muzosubirayo no kubona abanyepolitike koko bataha byukuri bagiye gukorera igihugu atarabagiye bajanwa n'ubukunzi bw'indana kamanyu kumutsima hanyuma kubijanye n'uyo warumbwiye Pancras dukurikize ifo kubahiriza ijambo ry'umuntu w'umugabo yarabivuze mu kinyamakuru iwacu ati jewe nta bintu bya politike ntashemwe urumva uyo ntatashe kumwe baniseti n'abandi bataha urakoze
reka ngira ngo turagaruka ndaza kuhagaruka kumbure nagomba kuja kwa Maître Gustave kuri mwebwe murabye imvugo cyane cyane ikoreshwa n'umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye ntimubona yuko hari ugushaka ko tuma mugira icyizere mufatiye kuhaho twari tuvuye
naho kivuye kandi ntaho kigiye twabiri twana bivuze yuko vyamye uko kuva kuri nkuru nziza uko ibintu byari byifashe n'ubu niko bikimeze nta cahindutse na gato
ariko Gustave hari amaradio yu amaradio amwamwe yaruguruwe hari migenderanire tubona iriko iraterije imbere ibyo byose ni ibikorwa bimaze gukorwa na Perezida Parisito
mbega umuntu ashobora kwibaza ati iyo migenderanire ayo maradio yuguruwe byavyaye iki ikintu cyose no kuraba ico kivyaye mbega izo radio zuguruwe la liberté d'expression et d'opinion gushikiriza ivyiyumviro l'épanouissement de l'espace public gushikiriza aho ivyiyumviro vyayo byarabaye haba namba ayo rero no ndabibonamwo politike ndende y'inyungu zisumba iz'abantu babayinosa babanyagihugu bato bato bafatiwe amaboko imugongo bari opresse ku nyungu zindi kandi ubiravye yabayo maradio n'ibindi nuko ari ikintu bariko bararondera cyo gusubira gufashwa n'amakungu cyo kugira icyizere ariko byinshi uravye ofon hakozwe ikinone ubu liberté d'expression umuntu ntahobwe ivyiyumviro vyiwe nta bantu buza wumva ngo banyurujwe bagiye amazima yonge kubera ivyo baraye bashikirije naho ho bari muri causerie morale yaba mu bapolisi canke mu basodo ugasanga umuntu arahohote warapfunzwe nabo nyene ba honorable bacu irya n'ivyiyumviro bashikirije ku mugaragaro bikurikije amategeko ko bataciye bamutezurira ngo arekugwe muri ayo maradio kubera iki bagira mu selection mbega ko batugururira televiziyo Renaissance ko batugururira radio RP ko batugururira izindi zose ziri mu buhungiro ko badakura ko imitahe buza makungu yo mu butungane le mandat d'arrêt international bahaye abamenyesha makuru bahaye abo bose bari mu mashirahamwe adakengurukira ibyicaro vya politike bari mu buhungiro n'abandi barenganyijwe kuko batabirekura n'ukuraba rero ico kintu ico kiza kivyara iyo byose biriko birakogwa no gukajura dans le sens du pouvoir abantu ngo babasubire babagirire icizere ariko ingiro niyo umuntu abakeneye le bonnes intentions ziriho ntizibe concretize ntaco biba bivyaye tubibonamwo ko ari ibintu vya hypocrisie vy'agahemo kuko la machine qui dirige ari yitegura ibintu vyose ngaho ibandanya akazi kayo ikogwako rero muri make jewe novuga nti mu gihe ibi n'ibi bitoba birakurikizwa nta kintu umuntu yogera cicizere mu Burundi harimwo nk'ibintu vyo kubahiriza amasezerano y'iyarusha uko yarari yari yazanye ituze mu banyagihugu akazana icizere abantu bagasubira bakanywana bakaja mu bagafatana mu nda aya atasubiye kuja mu hungiro biragoye kuvuga ivyo impunity iriho itahavuye ama le respect des droits de l'homme itashinze imizi ngo bareke kuza barahohotera abantu babapfungira ubusa babica biragoye le respect de la bonne gouvernance itubahirijwe ivyo biragoye intwari bere irakenewe mu bintu byose zerekeye ubuzima bw'igihugu ntayiriho haraza ama societe n'umukuru w'igihugu yarayivugiye n'amakontra na wenye natabayazi amakontra yatewe ya kimikono ku nyungu zabo bantu baba komisionere bo hejuru bahora batonye kwa nkuru nziza n'ubu babandanye hamwe nawe bimurenge rero ivyo byose n'ibintu la lutte contre la corruption na marvelisation economique kugwanya kugi biturire byaharushwa no gusesagura itunga rya leta ugasanga amabuye y'agaciro rikagurishwa mu bintu bitazwi ibyo byose bidahagaze rero hakaba na désarmement de la milice imbonera kure nibe ubu n'ikindi cyo twokwita la politisation des membres de forces de corps de sécurité umupolisi agakora nk'ibyo imbonera kirikiri yakora yategetswe n'abantu bari mu mugambwe umusirikare agakora nk'uko nyine none we wumva yaribagiye nakaranga mutima kandi undura ho ubunye bigombera kwigira muri izo za Somalia za Centrafrique baronka amafaranga naho bicira uwo bavukana umwana wabo umugore wiwe mushikiwe bose baba bifitiwe umutima ati turondera ayo madorare ibindi tubirenze kuri uko rw'amazi bakibagira karanga mutima kaba katumye binjira muri izo nzego za corps de défense et de sécurité y'abigipolisi cyangwa igisoda bakibagira indahiro barahiye bakarondera izo nyungu z'ukusahura zo gushira mu nda kubera ari byo babona ariho biri ya systeme ari byo byose bitagiye biravaho inyigisho mu gwaruka kuko hagiye igihugu kigizwe n'inyabutatu ahantu hose icyo twokwita amagara y'abantu kuyubahiriza icyo twokwita education icyo twita ibintu bya domaine agricole ibyo n'ibyo bivyara abantu Burundi bw'ejo amagara meza ku bantu bakabubahiriza bakaraba ibyo bya covid
reka ncangaruka ku cyokogwa mu kanya Gustave reka ncangaruka ku cyokogwa mu kanya nje kwa Christian Gato Christian kuri mwebwe ikicizere abanyepolitike bariko baratahuka bagirira Varisito ubwo ntibabona yuko ashobora kubareka bakasubira kujya ku rubuga rwa politike nko byahora
je sinzi yuko novuga yuko bariko baratahuka kwera bagirira icizere Varisito kuko nkuko abandi babivuze nta kintu yakoze kigaragara kugira umuntu avuge yuko ari cizere yatanze mu bantu bo barahunze no gwakarora gatoyi tureke n'ivyo ubu unye urazi yuko harabanye politike bari barashatse gutaha arabankira harimo ujya Jeremy Ngendakumana Pancras ari kwashaka gutaha urumva yuko namye ndasoma bavuga yuko nibipapuro batarihuta kubisinya kugira ashobora gutaha nkuko abandi babivuze imvo zituma umuntu ataha ni nyinshi cyane abanyepolitike twese nitwahunze kumwe kandi nitwahunze bimwe shaka kuvuga iki hariho abantu bahunze kubera ingene bahagurutse barahakana troisième manda kubera bashikirije ubwicanyi kubura kugwa hari abantu bahunze abo bari kumwe bahejeje kwicwa abandi bafunzwe urumva yuko turi mice itandukanye abanyapolitike bari mice itandukanye iyo rero ugiye gusesangura karaba abo bari kwaragirisha propagande kuko ni n'umuntu umwe abatashe si gwa rubuga rwa politike nta ruriho kugira umuntu ashaka kuvuga ati babanyapolitike bagira batahe kuko abanyapolitike bari hanze iyo uri kuraganira nabo barifuza gutaha mugabo batahe gute icizere rero twovuga ati agize ibiganiro nabo kugira bumvikane ingene bataha ico nacashaka nta arabona yuko iyo batabaye samurago rero ntitwota umwanya munini ku bantu uyu canke urya anye ariko arataha kuko urashaka no gusanga ari umwe yarafitaniye ikibazo na nkuru nziza ugasanga Varisito amubwiye ati nta kibazo urashaka gutaha kuko muribuka yuko banavuga yuko Varisito yari mu afrondere mu bandi ivyo nico kimwe na vya bindi turiko turabona ashaka kwiruka kuri bamwe bari kwa nkuru nziza bari mu ntwaro no musa akabakura akagiriki ni vya bibazo vyo hagati muri CNDD-FDD bitoha icizera abarundi muri rusange ibiriko biraba biriko biraba nibyo turabibona kuko izo kontra zose ariko arasa nk'ubitangaza yuko ziriko zikogwa nabi amahera atariko arinjira ayo mafuti yose ariko araba muri mu butungane ivyo vyose ni ku ntwaro ya CNDD-FDD izo kontra n'ibiki vyose ni muri ya myaka 15 CNDD-FDD iri ku butegetsi vyabereyemo kandi ntiyarafise ikibanza gitoya muri CNDD-FDD yari mu bantu banoma abo bantu yari mu bantu bashobora gukura abo bantu Varisito rero naho umuntu yohera avuga yuko uyuko ngo batashe kubera hari icizere muco make no vuga yuko
ariko nkiri kuri wewe nyene ga Christian kubganyu iki cizera makungu ari karagirira leta ya Gitega umukunagura imigende yanire kiva kuki ntabwo ba ko imigende ashobora gutera ikibazo abanyepolitike bagwanya leta cyangwa yamashira hamwe cyangwa amaradio yigenga agerageza gusohora ibitagenda neza mu gihugu
Johnny wadze yuko ibi vy'amakungu vyo n'ibindi bintu niyo uri kurumviriza abantu ingene bagiye barabisigura kuri imigenderanire yagira naguka ntiyanagutse kubera ngo ubwicanye bwahagaze ntiyanagutse kubera novuga ati niri kwiranaguka kubera uvuga uti ngo icuka cha politike kimeze neza abanyapolitike ni sawa ubutungane bumeze neza intwaro rusange iriyo mu Burundi sivyo ayo makungu uri kuravuga nari kwarakwegwa nivyo amakungu hari ibihugu bifise inyungu zitandukanye no vuga ati nibisanzwe ko ashaka kuvuga ati reka tugerageze varisito byaravuzwe cyane bavuga ati nibihugu vya Buraya cyangwa ibindi bihugu bimwe nta nyungu nini bitagira imigenderanire na leta ya Gitega kuko abashinwa baba bari ngaho abarusiya baba bari ngaho abasidafrika baba bari ngaho Tanzania biri ngaho hariho inyungu bahomba muri ibi bihugu vya Afrika tureke no mu Burundi gusa uravye biba muri Chad decision y'Abafaransa bafata cyangwa ibihugu bimwe ivyo bihugu uri kuravuga ayo makungu uri kuravuga arafise inyungu muri Afrika atuma akajyo kose baronse batuma bagaprofita rero iyo uri kuraraba varisiti vyo ariko aragira metre yabivuze mu mwanya mutoya amaze ingendo amaze kugira ariko aragenda gufukama ariko aragenda kwisigura ariko aragenda kubatakambira amakungu suko ivyo opposition ivyo amashirahamwe adaranire zicaro vya politike batanga nk'amaraporo y'ivyabaye mu Burundi baba batabize nizanyungu zabo no vuga ati baba ariko barashaka protege hanyuma ikindi kintu rero kuri ku makungu naho umuntu yo kwama yishiramwo nuko iyo bari ko baragira nk'ivyo bintu byo kuvuga ati bagire migenderanire kandi n'u Burundi hariho amakondisiyo muravye muri mu mwanya rukuki yarekuwe n'ivyo ariko birakogwa na Union Européenne urabona yuko hariho ibintu navuga ati bo bari ko baravuga ati mugabo mugire ibi kuko nayo makungu iyo uri kuraya urayasuzuma urasanga ari uruhande rwa politiki novuga ati executive ukaraba muri ivyo bihugu n'amaparlema urasanga imvugo zabo zitandukanye bisigura yuko aya makungu aragiriyo pa mugabo ugasanga vya bihano n'ivyavuyeho ku bantu bamwe bamwe je ndibuka igihe kimwe nigeze kuganira n'abo bantu bo muri nasozine bari abavyagateka kazi na muntu ndiko ndababwira ati none gute ayo maraporo adatumwa u Burundi novuga ati mugira amasanction cyangwa mugira ko pression kujya mwagize kuri buyoye avuga ati twebwe uwo muzungu kazi no muzungu barambwira ati twebwe natwe naho tugeza nimwibaze yuko amaraporo dutanga kote politique bo bayatreta nk'abanyepolitike rero iyo migenderanire ni politique nibizogutangaze rero jo bihindutse gusa ikintu umuntu yovuga nuko abanyepolitiki bumenya yuko badakwiye kuzeninze badakwiye kubona yuko solution izova muri ayo makungu ayo makungu ariko aragira imigenderanire
abanyepolitike ntumufise hano Emmanuel reka tumuje ko kumbure imbere yuko nchagaruka utubwire icokogwa aho warugeze Emmanuel kuri mwebwe iki cyizere amakungu ari karagirira leta ya Varesito mu kunagura imigenderanire iva kuki kuri mwebwe ntimubona yuko bishobora gusubiza inyuma utu twigoro twaya mashira hamwe twaba abanyepolitike bari hanze bagerageza kwerekana bitagenda mu Burundi
ego nababwiye kare tugitangura nti burya nta busomera induru ziriko ziravuga kuko nabo aho bageze burya bageze kure nabo barakeneye ko bobaho mu ntwaro y'umutuzo intwaro ibintu biko biragenda neza kuko burya mu bisanzwe ngo kananira abagabo ntiyimye naho boguma banana barabona ko bariko banana baduga umusozi utaduga umusozi uhanamye cyane aho twe tugaruka tubabwira tuti nta mananiza tubasaba tora cha gitabo kirimo amasezerano ya Arusha mu gushire ku meza uhere ku rupapuro rwa mbere gushika ku rwanyu ico mutumvamwe neza tugira ico tukivuganye byo mwumva turengane hanyuma tumaze kugira ico tukivuganye ko nokuvuga hazoba habonetse consensus umurongo tugendera ko twese
none iyi ariko narinje ko nari ko ntera iki kibazo mvuga nti iyi migenderanire iri kiranandugurwa iva kuki hagati y'u Burundi n'abakongo
nta migenderanire iri kiranandugurwa ihari sinzi igisho mwe mu birabisha hari utuntu tutuntu nyene tuvugwa hirya nino migenderanire niki ego leta y'u Burundi isa nibohewe amaboko imugongo kubera idafise uburyo bwo gutuma ikora neza ikigaruka ahandi kuri bamwe babafatira ibihano ikinyabuna nyabuna nimutezura nabo bati gutezura nibisanzwe kurikiza ibimusabwa urutonde nguru biri muri bijya byose nababwiye kare tugitangura basubire mu nzira ya demokrasi basubire mu ntwaro ibereye
ariko mwavuze kare ko atakirahinduka
ntakira none we hari icyo urabona iyo kiba gihari ntituba tuko turavugana aya majambo kandi nta nicitezwe mu gihe badasubiye ku murongo bagakurikiza amasezerano y'Arusha nk'uko nari ko ndabikubwiye ega nta bindi ubwo bumwe bwa Buraya bwari busanzwe bubafasha bubasaba ibyo rero mu gihe batarabishyira mu ngiro nitureke kubeshanya ngo hari imigenderanire buca inaguga gute kuko ajya amafaranga abanyaburayi batanga ngo leta y'u Burundi ishobore gukora n'amafaranga ava mu ntererano z'abanyagihugu b'abanyarwanda bo rero barafise inama nshingamateka y'ukuri ikora iserukira abanyagihugu babo sico kimwe n'izi inama nshingamateka ziwacu bashobora gutora bati turatoye ikigega cy'amafaranga yo gusanura indege y'umukuru w'igihugu itabaho agakoma amashi iburayi suko bakora mwumva rero muri ico gihe nta mafaranga bashobora gutora ngo bahe leta y'u Burundi isubire ikore neza bazi ko ari amafaranga agiye kugura ibigwanisho byo kugandagura abanyagihugu bazi ko ari amafaranga agiye kujya mu mifuko yabo banyakuntunga ngo bakutse amashantiye yabo aho yarageze cyangwa bubake izindi bagerekaranye 10-10 bagire aya mafaranga ariko konona rero l'argent contribuable nkuko bavuga abanyaburayi ntibashobora kuyatanga badashobora kuzotanga raporo bati ya mafaranga twatanga mu yamfashanyo twatanga mu Burundi ubu arakora neza nta bwicanyi nta kunyonyeza bikibaho nta ibintu biri ku murongo ubwo rero leta y'u Burundi byo ntabyishoboye kuri uyu mwanya nicyo gituma tuhama tuyisaba tuti nyabuna ingo twicarane turabona ko umuzigo mwikoreye uri kurabaremera tubature tubereke ingene ibintu bigenda nta kindi nayo uvuga ngo hari imigenderanire iriko irashaka kunagugwa birashaka kunagugwa nibyo ariko leta y'u Burundi byayankiye kurekura naho rero tuca tugaruka tukavuga tuti president Ndayishimiye burya hari igihe atamenya yuko ari umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu ni urwego rudakinishwa Nkurunziza niwe yakunda kuvuga afashe ikaramu ngo ahamfise akabijya mu maboko avuga ati je le dernier mot signature ni jewe ntavyaza ariko uyu dufise ubu hari abamukanga kandi yakarama yifise mu minwe bakamwereka ko hari ashobora gusinya naho adashobora gusinya mugihe rero atarumva ati ndi umukuru w'igihugu ikicuka kibi jewe ndashobora gusinya rimwe kigahinga mugihe rero bitaramuja mu mutima no mu mutwe ati jewe nk'umukuru w'igihugu nashobora guhagararira ibi byose biriko biraba ibi byose aba banyaburayi bansaba kugira ngo dusubire tunagure imigenderanire kiretse bimwe usanga ngo umushikiranganji w'u Burundi n'amakungu agenda hajyanye na gasohora amajambo mu kirere gutyo ibintu birasubiye mu buryo biragiye mu buryo ntacigwa baduha turafise ubyigenge souveraineté n'ibiki souveraineté ubugabo burihabwa ntushobora kwigenza nk'ihene hama ngo ugaruke uvuge ngo umuntu oya garuka ku murongo w'abantu isi irafise ingene itunganije utunganiriza abawe kwanza mu Burundi we ntushobora kugenda uvuga ngo ugiye kunagura imigenderanire n'amakungu kandi abawe ukibahonyoye kugakanya banza ubatunganirize ubagirire ubutungane nyakuri utahukane impunza pana bimwe byo kujya kuzisunika ku nguvu mu makambi yo muri Tanzania nk'abacura impene cyangwa inka mubereke ko
ibyo mwariko ibyo bahunze mwabikuye mu nzira nta wundi abishoboye atari uyu mukuru w'igihugu none mu gihe ataramenya ko ari umukuru w'igihugu mushaka ngo ibintu bizogende gute namenye rero ko ari umukuru w'igihugu nakoreshe udahangagwa fise yereke ko mu Burundi atawundi bangana muri umwanya bafise ibwirizwa shingiro naho tutagemera ibyo bafyatuye bonyene ariko riracamuha ubwo burenganzira hanyuma asubire akwita agatima mpembero areke kuvuga indimi nyinshi umukuru w'igihugu ntavuga nk'uriko arisigura ku banyagihugu oya ntadutwaza umukazo
reka ncangaruka kucokorwa Emmanuel reka ncangaruka kucokorwa simbere gatonya kwa metre Emmanuel aravuze ati nta migenderanire iranagurwa kuko nta kirakorwa kicerekana yuko imigenderanire yagarutse kuri mwebwe mwamwe niko mubona ku Emmanuel ariko arabisigwa mwe niko namwe mubibona
Nadina ameze nk'ubicisha ko mu mwanya uheze biragaragara ko atakintu na kimwe kirakogwa n'ibintu novuga de preve tangible navuze n'ingendo yagize mu bihugu 9 byo muri Afrika agenda henshi kuvuga ati yemwe dusubire tunagura imigenderanire n'ibindi ariko nta kintu na kimwe kiravyara tubona cazanye yaba iyo migenderanire yaba ivyo biganiro batanguye kugira n'abandi yaba izo ngendo nta kintu c'icizere kirimwo nta kintu cigeze kigaragara kiboneka cakozwe gushika ubu kandi ivyo vyose biba kubera iki kubera bagumiza hahandi nyene mu minsi iheze sinzi abariko barambaza kuri televiziyo Renaissance ati mbega ko babasubije kuri stati abo muri Conseil des droits de l'homme mu bivuga kwiki ntivyo ibintu bikogwa mu ntumbero y'inyungu usanga ari z'ibihugu canke z'ama organisme international ntimugica mwomenya coco nuko iyo stati abatazoyimentena ntibazoyimara kigihe bizomera nk'icurumira umara kubera iki niyo migenderanire itoba canke ivyo vyose navuze ni kubera abantu babandanya bicwa abantu babandanya babangazwa abantu bayibandanya bagenda amazima yonge ibintu bibi nivyo biba ku munsi nta nari mu muntu avyuka ntiyumva ahantu hatowe ibiziga bafashwe ku nguvu vyo rekomara medoge aragiye amazima yonge arapfungiwe ubusa abariko baborezwa igufa ntushobora kuvyuka utumvise ibintu vy'amabi biba biriko biraba hariho Christian yari yabivuze ati basigaye banafise bo nyine imvugo imeze nk'iy'abantu bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike canke amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe ivyo kugwanya ibiturire ivyo kugwanya ukutubahiriza intwari ibereye n'agateka kazi na muntu ati nabo niko basigaye bavuga baraza ati mwabamajisiramwe mwakoze ibi n'ibi n'ibi turazi ivyo mukora turaza ibiturire mujya mwarabonye aho umukuru w'igihugu yihagurukira wenyene aga kura agafata ico twita suspense akabara hagarika vyifata kibanza ubutwara utrako akabikora ku mugaragara kerekana ko atakiba mu mazimisi mwumva amajambo wenyine yishikiriza yaba makontra ngo yasinywe n'abantu babakozi bati tuzoyahagarika kandi tuzofata mezire zikomeye wenyine aravyivugira rero iyo mvugo uravye ingene bayivuga nuko nabo babona barengewe nuko nabo babona ibyo babipfuza kugira bigende neza bitaba kuko hari kandi kagwi ababohoye amaboko imugonga ariko kandi gafise inguvu biboneka ko ariko aribo batwara bavuga bati twebwe huboneka amahoro twebwe ibi bintu byovaho ntitugize iki twoba dekuvere tugahanwa intahe ikadukubita mu gahanga rero reka tugomane iyi kape tumentene uminze siri ibi bintu by'ubwicanyi byo gutubahiriza agateka kazi na muntu ibyo rero ni ibintu biboneka yuko iyo migenderanire igoye gusubira ku nangu
metre nkiri ngaho nyene ga metre none metre kuri mwebwe nkiri ngaho oye hoko gwiki cogurwa nabande kugira intwaro ya varisito igarukane ukwishyira n'ukwizana ku barundi bose hama bikunde ko abarundi bose boshobora kuronka gutahuka bahunze bagatahuka abanyepolitike bagataha n'ibindi
icoko wagikomeye umukuru w'igihugu ntabe umukuru w'igihugu abero magistrat supreme abero commandant supreme w'igihugu afata ingingo zije mu ngiro ingingo afashe ntivuguruzwe arondera izo nguvu arinde yubahirize n'igihugu atwara bese barundi koko atunganirize bose bon père de famille muri ivyo rero abikoze abo badakurikiza ayo mategeko bahanwe izo acte d'impunité uko kudahana muri ivyo bihangange nyine nabihereko abo bariko banyuruza itunga rya leta non seulement urya yatwara utrako nafata bo bari hejuru hari abantu bari mu bihano babandanya biba bo bakibi ibitagenda ntibakogweko nareke kwivuguruza mwibuke aho yavuga ati tuzogira ikiringo twese tuvuga amatungo yacu agaca yivuguruza ni byinshi akona karoro gatomba rero muri ivyo amaze kwerekana ko ari uwa mukuru w'igihugu yubahiriza byose kandi atuma nibisata bitatu by'igihugu ariyo pouvoir executive pouvoir judiciaire na legislative byigenge habe separation de trois pouvoirs ntibivange mu by'ubutungane ivyo bihangarange mu gisoda kitunga Kristo wundi rekura nibindi nibindi rero mu byokorwa byinshi nivyo amaze kuba se barundi ivyo byose bikubahirizwa kazi intwari bereye iribaze ishingiye kuri bonne gouvernance ari intwari bereye kubahiriza agateka kazi na muntu respect des droits humains kugwanya ibiturire n'isesagura ry'itunga rya leta ico nibindi byo kugwanya konkisi hamwe amahera uvuga uti yampe tuje gukora ibi agakora ibindi wishirira mu fuko izo mbonera kudezi gisirije nibazi desarme ya masezerano yiyarusha nasubire kuja mu ngiro niyo yari yazanye tuze mu gihugu abantu bapfunzwe liberation des prisonniers politiques d'opinion abatungwa ba politique n'abintu kubera ivyiyumviro vyabo batungwe habe rapatriement des déplacés en interne rapatriement des réfugiés bitegugwe neza hari tuze mu gihugu izo mbonera kure bazatse ibigwanisho abo bantu nabo bari mu nzego z'igipolisi n'igisoda bashingiye imizi ku mugambo uri kuri sendede bakora ivyo bahanwe baje mu butungane ntahi bakubite mu gahanga ivyo rero bimaze gukogwa niho umuntu yovuga ati haragarutse ituze hamwe umuntu atuma umwana kuvoma akavoma akamutuma gusenya gasenya akagaruka amarembe adafashwe ku nguvu atishwa adaho ivyiyumviro vyiwe hamwe umuntu arima akamira atarenganijwe atibwa amatongo yiwe hama nibi byose rero vy'ukwetinisiza konfri Burundi bihave gupolitiza inzega bari mu gisirikare ati kora ibi ndaguhaye itegeko hamwe na mustantera arenge ugasanga imbonera kuri iri kumwe n'umuntu ngo yahora ari mu gisoda ngo ntigihahe ngo ninde ari ngo bafeza lo boyero mu veto ivyo n'ibintu rero byohagarara umuntu ntiyiyemere ku giti ciwe ngo mfise ipetiri ngo ofise igitiki agaca areka kubahiriza amategeko amategeko ariho kugira n'ujya nyene yayafasha mufate mu kidati nini mu babivuga neza bavuga ati tu pater legem quam fasciste no kuvuga ati ti doit souffrir le dollar wa ke ti wa fete toi-même si shinzi tegeko ngo fata abandi ahubwo je chamba karorero nkababere karorero kugira byose bubahirizwe umuntu ntagende ngo ndi generale ngo ndinde ndicagakiza ndarenganya uko shaka ivyo rero nivyo bikwiye kuhava hagasubira amasezerano yiyarusha ivyo byose nagiye ndadondagura yari yarabishizeho ubisomye neza biranditse neza neza cyane amategeko yubahirizwe abantu bagendera ubuntu ariko ivyo byose biva hejuru
urakoze cyane Gustave ati ibyo byose biva hejuru Emmanuel kuri mwebwe mubona hokogwa iki cyokogwa nabande kugira intwaro ya Barsito koko bikunde ihe umwizera barundi bose bashobora kwishyira no kwizana abatahuka batahuke abanyepolitike mutahuke
uti hoko rwiki byo kogwa nabande abo bikora cyo hambe ubwa mbere na barundi abarundi bonye n'ubwabo abarundi bonye n'ubwabo bisigura iki bisigura abatavuga rumwe na leta societe civile ama radio yatujijwe na leta y'u Burundi cyane cyane mfashe umukuru w'igihugu nabo umukuru w'igihugu yumviriza ivyo tumusaba kugira ngo ituze rigaruke mu gihugu areke guha amatwi abatuma guma muri icyo cuka kibi kidahera ahagarare koko naye ibindi byose ni ibyo metra yajeje kuvuga amaze gufata iyo ngingo aravuga ati mwegwe mutavuga rumwe na leta nimuze kuko niwe Sebarundi niwe ategerezwa kuja hagati y'imigwi yose yo bitumvikana mu gihugu twicyo tumusaba nuko habi biganiro bisubiza itoto amasezerano yarusha
urakoze cyane
amasezerano yarusha murazi ko ari umusinge w'amahoro n'ituze ubumwe n'ukunywana by'abarundi nivyo mu ncamake murakoze
urakoze cyane Christian Gasuku dusoza ikiganiro cacu kuri mwebwe hoko gwikicogorwa nabande kugira ngo intwaro ya Barsito igarukane ukwishira n'ukwizana ku barundi bose hama bikunde bahunze bashobore gutahuka abanyepolitike bashobore gukorerwa byabo nkuko bisanzwe
je nagira nishimikize ivyo umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuze ana yuko tukiri no mu kiringo twibuka aho tumaze imyaka 59 twikukiye kwa gosore yavuze ati ngo hatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekana
ntihagire iteka ntihagire nitekana
eh aso yavuga ati atagira ubukuru nyabwo ntihagira amajambere ico abarundi bifuza ni ubutungane kuri bose ufatiye kuri ayo majambo nobanishije muri make kibazo cawe mu Burundi nta kindi abantu bashaka babivutse bashaka yuko bwo bukuru nyabwo bugaragara mu bategetsi bariho no munsi mu Burundi duhereye kuri Varisito agashiraho ico no vuga ati icuka ca politike ciza kuko ni agenda rirengagiza yuko hari bihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri hanze akirengagiza yuko hari abanyapolitike batariko baragira politike mu gihugu bari hanze akirengagiza yuko hariho amashirahamwe yahora akebura leta ari hanze agasa akirengagiza yuko hari amaradiyo yatotejwe n'ubutegetsi bwa nkuru nziza ari hanze sinibaze yuko azorikora atorera umuti w'ikibazo Burundi ufise hanyuma agashira inguvu ku butungane burya butungane baguma bavuga yuko butariko burakora neza buhotera abanyagihugu butariko burafata abariko bariba babikure mu majambo bashire mu ngiro nibabishira mu ngiro bizoshoboka yuko bwa Burundi twifuza ubushoboka habeho separation de pouvoir namye ndumva Gerase mu minsi yeze avuga ati naho vyoba kugira habeho separation de pouvoir rero Varisito nabibonekare abaje umurongo kugira arabe yuko botahura akamaro kuko ubutungane bwo kwigenga kugira baba nyamigambwe baca kuwa procureur bagira iko bashira ku gitugu nibasubire kubigira we munyagihugu nasubire gufungirwa ubusa kwera bariko baramugira ko novuga ati idiri yo ku mwaka mahera ugaza ngo PG munye politike kanaka n'umucamanza kanaka bagize akagwi kugira bajye umunyagihugu bahane abo bantu bariko baragirira bahane uwo muntu wese ariko araca kubiri yico novuga ati Varisito aba yavumere hanyuma ikindi kintu nibaze yuko cokogwa nabo banyapolitike bari hanze nayo mashirahamwe ari hanze nayo maradiyo ni kubandanya basemerera bashikana ijwi novuga ati kure yashoboka badenonse ayo makosa ariko arakogwa bagume bashira igitugu kuri leta berekane yuko mu gihe atazoba ariko aratunganya ibintu neza mu gihe atariko arazana intwaro rusange atazoshobora novuga ati koroherwa kujya hanya twabibonye kuri nkuru nziza byamushikiye nawe amenye yuko atazokoroherwa atazobaronkana amahoro bazoguma bagaragaza ibitagenda neza kandi n'ibihano bibaye ngombwa bizofatirwa abategetsi bari kwaragira amakosa
Maitre kuri mwebwe umunota umwe gusa mwobwira iki abantu bifuza impinduka mu gihugu cacu
twobaremesha tukababwira yuko izuba rizosubira rikaka intaha izosubira ikaganza ntibihebure muri kahise hari ibintu nk'ibibi nk'ivyo vyabaye mu bihugu bitandukanye ariko birasubira biragenda neza harigeze abatwazo mu kazo benshi bitwa ba Staline ba Hitlere ba Pinochet eka ni benshi ntawobaheza ba Saddam Hussein nimwarabonye amaherezo yabo kandi nibaza yuko ba boguma baremye boguma batanga inkuru zibitagenda neza kandi umuntu akabaremesha yuko umuntu azokwama semerera azokwama anegura kuko umuntu atabikoze ntiyoba ari n'umukirisu nta muntu yokumva ati imodoka iyi niyi yiperereza itwaye umutama kwibarabara kana karira munyuruje ngo anume nta muntu yofata umwana w'abandi ku nguvu ngo anume nta muntu yokwica umuntu amusanze ahantu mu kabare muhora mubibona hama ngo anume umuntu nukuguhama umuntu asemerera akabidenosa hama agashingisha n'imanza ahantu hose hashika ubutungane bukora yaba mpuzamakungu canke n'ibindi bihugu bifise ico bita competence universelle umuntu rero nukubamenyesha yuko ata umuntu abandanya igikorwa ariko akurira amaboko canke bayashire mu mufuko umuntu nibareme nibagumye umutima bafatanye mu nda ntibacanemwo izuba rizokwaka.
Emmanuel namwe amasogode 30 nimukwiza umunota kuri mwe mwobwira iki abantu bariko barifuza impinduka mu gihugu cacu?
Urakoze abifuza impinduka mu gihugu cacu hari ababona kumengo byaratevye nkuko metra bivuze ejo burocha uko barabivuga bamwe nibagumye umutima mu nda burya ngo yarihuse ngo byari bihumye dufata umwanya abarundi bumve yuko bareme biragoye nivyo ariko inzira turiko simbi cyane twaraciye mu bihe bibi byinshi mu gihugu cy'u Burundi kandi giye cyose byamye bitoregwa inyishu ubu ahubwo twifuza ko inyishu yo ibazo dufite mu Burundi yoza ari inyishu irama igihe kirekire apani mwizo mari imyaka 10-15 ngo bisubire biyangare oya ahubwo tworondera tugiye gushika ku gihe tuzicara twaronka imbo n'imvano yotuma Uburundi koko busubira kuba Uburundi buramutswa n'amakungu Uburundi abarundi bose bishimiye Uburundi bwitaho abo bwibarutse bose abantu rero borema kandi ntiyagira uwibaza ngo inyishu izova mu banyamahanga ngo makungu kenshi abantu barakunda kuvuga ngo makungu nadufashe yego burya ngo umuntu ngo bafashe uwifashije inyishu nyamukuru izo tuvamo twebwe nyene abarundi ukunyene buhoro buhoro tuzotinda tubishikeko nico urakoze no habarundi kuri umwanya.
Murakoze cyane Emmanuel Christian Gasuku namwe amasogonde 30 mwubwira iki abariko bararondera impinduka mu gihugu cacu?
Je abantu bariko bararondera impinduka nyakuri mu gihugu cacu kino wabwira nuko batodohoka kuvyo bariko barakora kuko nkuko bagenzi banje babivuze no rugamba rutoroshe kandi impinduka nyakuri irafata igihe rero niturondere inyishu z'ibiraka kubera turiko turaruha ikiniki tubandanye kuko hari umuririmvyi yavuze ati ngo iyo bwije cyane buba buri mu guca. Ikindi kintu nabwira abari kora rondera impinduka kutazerinze ntituzerinze ntituzere yuko ari abandi bantu bazobidukorera barabe ku ruhande barabe ibyabaye mu Rwanda genocide yarabaye iyo inkotanyi zitavuga ati turahagurutse twebwe nk'abana b'u Rwanda bakarindira ko makungu azobakora ko genocide ntibyari gushoboka natwe nk'abantu novuga ati bari kwararondera impinduka bumve yuko nta bandi bazodukura kuri ijya ntwaro mbi atari abarundi nyene birasikireve bagira igishoboka cyose bironderemo inyishu kuko baraciye ubwenge bafise umutima bafise ubushobozi bwo gushora kuzana impinduka mu gihugu cacu. Murakoze
murakoze cyane no kuri izo mpanuro zibwira zihanura abarundi yuko bohagurukana ishaka n'ubutwari kugira ngo bisubize iteka basubize Burundi ihungu. Turangirije ko ikiganiro cacu nshimira cyane abatumire bacu bashoboye kuduha ibitari bikenya nshima interano zabo. Emmanuel Ndereyimana ndabibutse yuko ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe IPD zigamibanga akaba n'umuvugizi wa Seforo Arusha ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane umumenyesha makuru turashimiye n'abaza gutega amatwi ndabashimiye nabo twari kumwe mu kiganiro hano.
Murakoze cyane Gustave Niyonzima namwe ndabakengurukiye cyane.
Murakoze cyane gose ndashimiye abo twasangiye ikiyago nkashima n'ubutumire mwaduhaye mugire umunsi mwiza.
Umunsi mwiza namwe nshimire cyane Christian Gasuku namwe ndabakengurukiye cyane nkenguruke n'intero zanyu.
Murakoze cyane.
Nshimire rero mwege mwese mwariko murakurikira ikiganiro akariko mutima cuno munsi. Nshimire Chantal Niragira yari mu buhinga bw'ivyuma yari karatuma amajwi abashikira atangorane. Jeremy atanga imana akaba ari narinde meshije kino kiganiro. Ndabasezere ndababwira nti mugire Uburundi igihugu cacu c'amavukiro. Ndabaha isango kandi ku munsi wa mbere uza mu kiganiro akariko mutima nk'aya mango na gahwane.
Umviriza kari ku mutima
ndakabwiwe
akari ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kari ku mutima barundi baseruka kaba bakiye baraterera bakaganira bahana ijambo muntumbero y'uko Burundi bwo kogorora bugasubira kwijama mu makungu amahoro n'amahonda bigasasagara mu Burundi bwa nyaburunga
yo ewe urambariye ngiki kitazosubira kunchika.